Akekho umuntu wesilisa oyophumelela abe top abe mkhulu engekho umuntu wesifazane ongemva kwakhe. Ngithi mina akekho umuntu wesilisa oyophumelela ahlonishwe engekho umuntu wesifazane osemva kwakhe. Uma uZuNkulunkulu ethi akuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa ngizomenzela umsizi, that means umuntu wesilisa wayedinga ukusizwa. Uma ubona umuntu wesilisa ephumelele engekho umuntu wesifazane eduze, wokwazi ukuthi leyo mpumelelo ayinaso isisekelo, and maningi amathuba okuthi asisacazeke phansi kuphele konke. Ngithi mina uma ekhona wesilisa oyophumelela kungekho umuntu wesifazane, uyothi esephezulu esetop, asisacazeke phansi kuphele konke. Ayikho indlu eyoba ne-foundation ibe strong engekho umuntu wesifazane. Uma ngabe wakha indlu ibambe lento, ngithi mina enza sure ukhona umuntu wesifazane okhona. Noma angathatha isitini esisodwa asisondeze kumakhi, leyo ndlu iyoqina ime ibe strong. Noma ngathi ubambe nje isitini esisodwa wasisondeza kumakhi, ubabona bebizwa ngembokodo nje, hayi ngoba nakho kwakuhlanywa makuthiwa bayimbokodo, ingoba ba-strong. Abantu besifazane banamandla, abantu besifazane bayaphokophelela, bayaphikelela. Into enomuntu wesifazane iyaphumelela, dark or blue. Unfortunately, okubuhlungu esikwenza kubona, sibenza isambana, bamba umgodi bangahlali kuwona. Kunabantu besilisa abaphila nomuntu wesifazane bengenalutho, the day waphumelela watop, ambone useless, ambone ngelutho bese yamlahla. Baningi abantu besifazane abasiza abantu besilisa ukuthi baphumelele, banede baphumelela babadampa. Banamandla labantu, masibathande, sibanakekele, sibahloniphe. Bless you.